Yaje kwimingoma
e mutima wange
e mutima wange wimpagararamo hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha
Yeah.